Nayo makuru rero twamaze kuba tubashikanamo neza na neza makuru tuza kuba tuyahera mu gihugu cya Espagne. Espagne gari joro rimeze neza kuri Karim Benzema nyuma yaho umugwi wa Real Madrid utsindiye umugwi wa Leganes ibitsindo bitanu kubusa. Rodrigo agira gutya ashiramo igitsindo, Toni Kroos gutya nawe nyine igitsindo, abo bose binjije ku mapasse decisive yavuye kuri uno mugabo azi ku izina rya Karim Benzema. Sergio Ramos penalty, Karim Benzema araza yinjiza nawe nyine kuri penalty.
Yego cyane ni Karim Benzema nkuko bizina nziza Zidane yabishikirije wenyine, yavuze neza yuko ni umwe mu bakinnyi bashatse barerekana urugero rwiza, kandi n'umwe mu bakinnyi abona yuko afite icyizere yuko azoba mufasha cyangwa mu nkino nk'izi the match decisive nk'uko bivuga mu rurimi rw'ikinyamazuru. Ni Karim Benzema yerekanye urukino rwiza cyane, wabivuze neza, yatanze imipira ibiri byari bitsindo, bagenzi be barasinza, Toni Kroos hamwe na Rodrigo nawe nyine yaronka na penalty aratsinda. Uravye muri rusange ibisindo bitanu baronze mu kino ku munsi w'ejo arayifitiyemo cyane kuita impact ikomeye cyane. Ni Karim Benzema gusha kuno mwanya agize iki, agize cyane kuita record asumbije abakinnyi bose bo ku mubo ba Faransa basanzwe bakina mahiganwa atandukanye yo ku isi cyane kuita urundi rurimi. Yagize cyane kuita record yo gusumba na Thierry Henry, yarafite iyo record yo gusinda ibisindo byinshi akikiri na mugwa Arsenal, yarageze ku bisindo bigera kuri amajana 2008. Ni Karim Benzema rero agiye gukwiza ku munsi w'ejo yakwije ibisindo bigera kuri 2029.
Ibitsindo amajana 2029 arengana Thierry Henry. Ariko burya Amido Hassan, Karim Benzema abantu bamwe bamwe baramwihendaga. Twemeranye yuko burya Karim Benzema n'umukinnyi ameze neza. Ngira yari abigarukariye ku munsi w'ejo abatari bake na cyane mu gubara ya Real Madrid bari bamwitezemo nk'umuntu yaba batsindira uko bwe ko bwije. Mugabo yererekanye yuko ashobora kuba wamusatirizi, ashobora kuzana indi sura itandukanye n'amusatirizi yinjiza, ahubwo ashobora kuzana isura y'uko umusatirizi ajua icyo two kwita animation offensive. Ibi twaribonye ari kumwe na Cristiano Ronaldo, twaribonye ari kumwe n'abandi basatirizi batandukanye hirya no hino. Ni ukuvuga ko ni wa mukinnyi hampande yo kwinjiza arafasha abandi kwinjiza. Ariko uno mwaka turiko turabona Karim Benzema afata ibintu mu minwa bitandukanye n'indi myaka 89 yaravanze muri Real Madrid. Ni bya bindi twaba tuvuga tuti kumbure kuno munsi Karim Benzema yabonye yuko atari wa Cristiano Ronaldo agifise, ahubwo akeneye kuba ari wafata responsabilite mu minwa.
Yego, tugiranje kuraba urutonde rw'abakinnyi Real Madrid bifite mu bikano kanyu, urabona neza yuko bamwe mu bakadi baracyari ho. Mugabo ariho bakinnyi no vuga yuko bamaze imyaka myinshi cyane bakina mu rugwi. Tugira ko turaba inkino amaze no gukina muri tutsi competition confederation ageze ku nkino 12 amaze gukina iminota igera ku 141. Karim Benzema rero ukabona umusaruro wiwe atanga ibitsindo ndwi kuri izo nkino, si bya bintu twari tumenyereye mu myaka itatu ibiri y'inyuma ayikina na Cristiano Ronaldo, kuko umwanya mwinshi ni Karim Benzema, imipira myinshi yaronka yihereza Cristiano.
Ni cyane ariko ndakubwira kuno munsi ni Karim Benzema yamaze guhafata responsibility mu minwe yiwe. Ibitsindo ndwi harimo penalty imwe yonyine, iyi ni statistique nziza. Ubwiye kuramo muri Real Madrid undi mukinnyi asanzwe ugomba kumwegereza. Cyo gituma ndakubwira yuko muri kino gihe muri Real Madrid hariyo Cris Olivo offensif yino mu Real Madrid. Baza ko usanga undi mukinnyi ariko aragerageza kwinjiza ibitsindo. Ni Toni Kroos. Toni Kroos iyo tutari tumumenyereye ko kuno munsi ageze ku bitsindo bigera kuri bitatu. Byumvikana ko Karim Benzema muri animation offensive yo mu Real Madrid ariko arasenya akavoma, kuko abategereza kumufasha yaba Vinicius Junior, yaba Eden Hazard ntararenze igitsindo kimwe. Vinicius Junior ntararenze igitsindo kimwe. Kumbure peut-être uri kuraraba Rodrigo, uyu mwana ariko araza buhoro. Rodrigo ariko araza ntabari witeze kuno munya Brazil ku myaka 18 na Mido yaba visi ibitsindo bibiri. Nibyo bwitsindo cyo kumunsi wejo twavuga ngo cyari gitsindo gihanitse rwose, ngo Karim Benzema yari yagiye arasenya aravoma, uyu musore acaraza arifungurira yinjiza igitsindo. Uko biri kose turashobora kumwitega kuno mu Faransa iyindi nivo tutari tumumenyereye muri uyu mugwi wa Real Madrid. Nuko Karim Benzema ibitsindo ariko arabikora ko kuko bwije yinjiza, asubiye kutwibutsa vuba Karim Benzema azava muri Rio abandanya abikora ko yageze muri mugwi wa Real Madrid afite imyaka 20 n'umwe wenyine arabandanya ko kuko bwije. Ndakubwira yuko kuva mu 2010 Karim Benzema nta munsi n'umwe yaje munsi y'ibitsindo 10 politiki statistike mbi
ego cha kuko mwaka wa 2029 shira mwaka wa 2010 niwe yinjira neza neze mu Real Madrid arafite imyaka 2022 yatsinze bisindo 9 mwashigira kuri 33 ugaye nyuma yaho ugiranje kuraba ikora gice no guta plaf ugiranje kuraba no mwaka uheze yakinye inkino zigera kuri 55 urizo ngira 55 yatsinze hafi bisindo bigera kuri 33 ukumva neza neza yuko ni Karim Benzema ariko aragaruka uyo bwiza cyane twaraba ico no kwita difference cyane itandukaniro ryo mu mwaka weze no mwaka amaze ukiranye zigera kuri 12 inkino zigera kuri 9 za La Liga Santander inkino zitatu za Ligue des Champions nta gisinda rasinda muri Ligue des Champions ngo mu igana rikuru ryo muri Espagne ageze ku bisindo bigera kuri 9 tukaraba rero mu gihe atogira ico no kwita ibibazo by'ibikondoka n'ibindi ashobora kugera kuri cyane ku nkino 55 rakinye mu mwaka uheze uno mwaka ashobora kuzirenza kandi agashika ku bisindo byinshi cyane kuko ni umwe mu bakinnyi biboneka neza na neza yuko ubusatizi bw'umugwa Real Madrid ariwo cyane cyane wishimira kandi ugahacyo no kwita na chance kuko muribuka mu mwaka uheze rimwe na rimwe ari abantu batari baki abakunzi b'umugwa Real Madrid bamwidogera bavuga bati Benzema atari twizeye yuko ariwe aza kuvoma kuvomera abandi cyanke agerageza cyane cyane gusinda guhereza imipira mu rusenga sivyo yarageze mugabe no mwaka twizere yuko responsibility afise ikomeye cyane yaragize na kizigenza agira na gatatu kabiri ku Rwanda rw'umugwa Real Madrid birashobora kumuhekezere ukabona na relation ihari agati iwe na Zinedine Zidane imeze neza birashobora kumuha ingoga n'inguvu nyinshi zo kurushirika
twizere ko rero bigiye kubandanya bimera neza kuri Benzema Zinedine Zidane yamushimagije cyane yamushimagije cyane ati Karim Benzema abatari bake muramufata ko mutamuzi atakubwiye wanje ariko ndabona yuko atigera hinduka n'umukinyi yamari ku rugero rumeze neza ati ibyo yakoze ni ibintu bisa neza kandi bigiye kubandanya bidufasha ati kandi nizera yuko Karim Benzema n'ubu abandanya bikora imyaka 10 ari muri Real Madrid simike kandi na statistics burya kumara imyaka 10 muri titire muri Real Madrid si byabose turaza basatirizi bahacire ba Debayor ba Michael Owen rifuka ko Michael Owen wewe njanye yarahamaze Mr. Mike Van Nistelrooy amazina atandukanye agiye yarahaca mugabo kabona umukinnyi amaze 10 ans muri Real Madrid ari muri ekipe itangura burya si byari bose ugikura abantu muri no muri Kaise ka Real Madrid
ego cyane ni kintu cyagiye ku kintu ku munsi wejo tukiri ngaho ne nuko balance cyo no kwita penalty zibiri ku minota 24 ni Sergio Ramos kizigenza yayiteye ama kurundi ruhande nawe yinira iraboneka ku minota 59 Sergio Ramos ayihebera Karim Benzema
atishikigo na
iki ni kintu kimwe mu bintu cyane gishobora gutuma mugwe ubandanya ubyitwaramo neza habaye habaye no kwita collaboration imeze neza twayibonye mu minsi yahera ku ruhande rw'umugwe wa Paris Saint-Germain aba uyu Neymar Junior hamwe na Cavani
bagwa ati gami duje ndi entraîneur w'umugwe wa Real Madrid ikintu nokora ndazi ikintu cya mbere giha icizere umusatirizi ni bitsindo kiramwongereza self confidence je ndi Zinedine Zidane penalty zose zotegwa na Karim Benzema turabizi yuko uyu mugabo asenye kavoma Ramos n'umwami muri Real Madrid mugabo umuntu akeneye ibitindo byo namwongereza n'izindi nguvu zigatuma mbere nabo nyine agira imwicizere kirengeye ni Karim Benzema ibitindo kuri Ramos
ikintu no kubwira
ngo ni umusiko wa defenseur wa mbere afite ibitindo bwa ariko arakina ibyo zasitike zirabyemeranya mugabo je ndabona yuko penalty kuri no munsi waza barazirekera tikiteregwa n'uyu mugabo Benzema byo bari ibintu bisa neza
ubwo ikintu no kumenyesha nuko mu by'umupira w'amaguru ajya biragoye umva ko ari cyo no kwita shwa y'umumenyereza bwa mbere na mbere kuko uribuka yuko mu gwe wa Paris Saint-Germain byazanye icuka kibi cyane hagati ya Neymar na Cavani turayibona naho umuntu yazigize izina rya ujya mu Argentin yiruka cyane kuri Shibamfu
Di Maria
naho nyine rimwe na rimwe yashaka gutera mbwa ukabona yuko Neymar yafata yuko ari we yafata nk'umwami cyane cyane imipira yose ya penalty yari yoyitegwa je nashaka guhanga karuwe ku ruhande rw'umugwa wa Vitalo mugihe azi ku izina rya Juma Nzeyimana ni umukinnyi w'inyuma akina iburyo inyuma niwe yatera penalty zose umbaze biva kuki bani experience ayini experience no chagu ukanira kwenje kuraba penalty zose zitegwa mu gihe abaye cyane kwita ma séance d'entraînement kuza penalty niwe kenje atera neza ivyo rero bigaha iki bigaha icyizere umumenyereza akavuga ati umwanya wose yabonetse penalty ya mbere ni wewe ya kabiri n'uyu ya gatatu n'uyu iyo bivanya na numumenyereza cyane cyane
mugabo ibyo ndabyumva uko kuri uno munsi Amidou umugwi wa Real Madrid urafite cyo twakwita crise ya manque ya confiance je ndakuri aba bakinyi b'abasatizi bose ba Real Madrid genda urabe kuri aba ba Gareth Bale urabona ibyo ngene bimeze genda urabe kuri rundi ruhande n'uyu bazanye ngo Jovic kuva hashika ku munsi waje cyo gitsindo cyo cyambere atanguye kandi benze mu twikana ko mugiye animation offensive yawe ibuzemwo confiance burya kumukinyi ikintu cyambere n'acacire ku musatirizi kimuha confiance no kwinjiza no kubona ibitsindo byinjira uko bukwiye ko byije kubwiwanje ingendo kimanajinga neza shwa ya mbere iyo bakuri Karim Benzema
je ndagutangura kandi ndagushihiye nashaka kuko ni kimwe mu bintu bihaye cyo nakwita self confidence mu Kenya mu gihe umugwi wiwe ubonye uko atsinze nabandi urabona neza yuko abaje no kutumvikana hagati yabo mugabo rero mu gihe umugwi
n'azitera neza
ba azitera neza nibyo no kubona muhaye ya kabiri aho bari ikintu bavuganye nshaka kuvuga ati habonetse penalty imwe itangura mu rukino ni jewe kubera iki azitsinda kuko sindabona Sergio Ramos na nibyo
n'umuzi wa no no mu specialiste kuma penalty turabitse twese
aho urakivuze neza urakivuze bikaboneka neza neza yuko hajya penalty ikintu cyo kwirukira turibuka neza yuko aho abasatirizi batari bake bahawe cyo kwita ama penalty ugasanga barangiwe urebo kapenansi ya Samoa Jan na Ghana magma urane gihugu cha Uruguay muri mondial penalty yari kuduha ibakwe yo kwinjira ubwa mbere muri kare ya Coupe d'Afrique ngani niye niye iteneza araranigwa penalty ni kimwe mu bintu cyane cyane giha icyo no kwita icizero umukinyi kubona rero baha Sergio Ramos kubganje ba ubwa mbere na mbere ndagushyigikira nayivuze guha abasatirizi ni byiza birabaha self confidence bakabona yuko basinda ama ku rundi ruhande nawo ntihaje ubona yuko umukinyi hawe ico no kwita penalty ababikwiye kuko ubwanje kurana na penalty atera Sergio Ramos bazi zimeze neza kandi ubona yuko azitera neza
ni strategy umuntu akoresha ndaguha nk'umuntu ariko arabikora neza umenyereza wa Manchester United kubera iki ama penalty yose kuri uno munsi ategategwa na Marcus Rashford wibaza Marcus Rashford kwa rusha aba mata gutera penalty kwa rusha aba bakinyi bose tubona ba Fred babande nande baravuga ati uyu niwe mararo namaramuko yacu mu Rwanda wa Manchester United kanatsinda na statistics ziratyerekana reka rero tumuremo mu kindi cyizera gomba rero buri iyo umukinyi atsinda bimuza akandi kano kakaba kreye muri we
kubgawe rero boziha
kandi wanje Karim Benzema kwa no Karim Benzema wundi wasenya kavoma eh niko ndadabibona.